Buhari.
Abeg, come down. Wait.
Come now. Abeg,
when I come.
Zuba me ruake. Ya tashi, ya borbodo. Ya borbodo.
Zuba.
Ka zuba, ya borbodo sosai gaba da yawa. Juya masa. Zuba.
Buhari me mun maka. Mu what you do, Buhari?
Sorry. 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 Sorry.